compromised by JK, 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 JK.
Instrumental for me.
Stay on the boat.
Buye wanga ambuye. Zanuinu kusakululuka inu Komambuye ama kululuka inu Chifugwa jake na fetiri poife Chifugwa jake zikori noliri pove Inde zikana kalambuye ine Zikori nolika na atakale ine Chifugwa jankaza zanga ine Kusakululuka inu Komambuye ama kululuka inu
Yeah.